two stanzas. Ingoma yesihlabelelwe engiyithandayo not ezami engazikhomposayo yileyo. Ufani Crosby wathi esanda kuzalwa abazali bakhe bafa. So you can imagine this powerful esintanda. Abazali bakhe besanda kufa wafunda nzima kukazana. Waqhubeka kodwa efunda. Uthe esesebangeni lakhe lokufunda wasehlangana nomunye wababalisi owamqokozayo. Mhlanhla ufani Crosby wamqoka. Yazi ngiyambonga uNkulunkulu ngoba lezi mpofu ziyakwanisa ukuthi sikhombise ezinye zikhofu. Aluba besingakukwanisi lokhu yazi besizaba insinda baphilile emhlabeni. But you see endaweni zemtshado lathi abangaboni usile ndawo. You see ngigijime ngibuyele endabeni yabo futhi. Uthi esanda kuba lo mntu onilondoda lo ngokuswelakala kwenhlanhla indoda leyana yabhubha. Useyisiphofu esiyintandane engumfelokazi. Ilizwe lonke lamdela. Phela xa ufuna ukubona ukuthi abantu bajiki felwa ngesikhathi kusesekuphayinakle kusesekuphaki khona ba bayakuflathela bathi laye bamenze njani. Bathi esebemflathele uVan Crosby uthi yena wasenaka nokuthi manje ngizabenze njani, ngizabuya ngaphi lapho into senza kanje, angiselabazali angiselani, wonke umuntu usendidi. Jesu msindisi wami. You see, asikho esinye isihlobo ngaphandle kwakho Jesu. Bazalwane, inkosi lomusa, mina ngiyathaba kakhulu ngoba uVan Crosby unjengami. Ndiyabona abantu abangaboniyo ebhawa indawo ngabalayo. Hello, indawo yabezitaladini imfifi ngoba abakho kudetheki zono kwaphiwa ama-5 rands aphele yabiningi 5 rands. Bakhulungama-rand, 1 rand, 2 rands xa kuthela phezulu. But echurchi sonke ilizwi kankulunkulu silithola futhi last ngokufanayo ongaboni.